Ezekiel chapter 4, incwadi kaEzekiile isahluko sesine. Wena ke nyana womntu, thabatha isitena, usibeke phambi kwakho, urhole umzi kuso, iYerusalem, ungqinge, uwakhele inqaba zokubonisela, ufumbele udonga lokungqinga, uwenzele iminquba. Umisele izinto zokutyomfa indonga ngenxa zonke. Wena ke thabatha ipani lesinyithi, uyimise ibe ludonga lwesinyithi phakathi kwakho nomzi lowo, ububhekise ubuso bakho kuwo, ube selungqingweni wona, ungqinge wena. Ngumqondiso lo kwindlu kaSirayeli. Wena ke lala ngecala lakho lasekhohlo, ububeke ubugwenxa bendlu kaSirayeli phezu kwalo. Ngangenani leentsuku uya kulala ngalo, uya kubuthwala ubugwenxa babo. Kuba iminyaka yobugwenxa bayo ndiyenza ukuba kuwe ibe ngangenani leentsuku, iintsuku ezingamakhulu mathathu anamanci asithoba. Uya kubuthwala ubugwenxa bendlu kaSirayeli. Uya kuthi, kwakuba uzifezile ezo, ulale okwesibini ngecala lakho lasekunene, ubuthwale ubugwenxa bendlu kaYuda iintsuku ezimashumi mane. Ndikwenzela usuku lube ngumnyaka, usuku lube ngumnyaka, uze ke ububhekise ubuso bakho elungqingweni lweYerusalem. Ingalo yakho ihlutyiwe umprofetele kayo. Yabona, ndikufaka izintya ukuze ungaguqukeli kwelinye icala, ude uzigqibe iintsuku zokungqinga kwakho. Wena ke thabatha ingqolowa nerhasi neembotyi neentlumayo namazimba nespelete, uzigalele ezo zinto sityeni sinye, uzenzele wena isonka ngokwenani leentsuku olala ngecala lakho. Uya kusidla iintsuku ezimakhulu mathathu anamanci asithoba. Ukudla kwakho oya kukudla koba ngokomlinganiselo iishekele ezimashumi mabini ngosuku. Uya kusidla amaxesha ngamaxesha, namanzi wowasela ngomlinganiselo, isahluko sesithandathu sehini. Uya kusisela amaxesha ngamaxesha. Uya kusidla ngokwesonka esiliqebengwana serhasi, usoje emehlweni abo ngengqatha eziphuma entweni. Wathi uYehova, oonyana bakaSirayeli baya kwenjenjalo ukusidla siyinqambi ezintlangeni endiya kubagxothela kuzo. Ndathi, awu Nkosi Yehova, yabona umphefumlo wam awuzanga wenziwe inqambi. Into ezifeleyo neqwengiweyo andizange ndiyidle kwasebuncinaneni bam unanamhla. Kufikanga nyama iyimbozisa emlonyeni wam. Wathi kum, uyabona ndikunika amalongo enkomo esikhundleni seengqatha zomntu, soje kuwo isonka sakho. Wathi kum, nyana womntu, yabona ndiya kuwaphula ummiselo osisonga iYerusalem, basidle isonga ngomlinganiselo benesithukuthezi, bawasela amanzi ngomlinganiselo bemangalisiwe, ukuze baswele isonga namanzi, bamangalisane, bangcungcutheke ebugwenxeni babo. Amen.